Heia Marae Investigates, a tērā wiki he whakatūpato tā mātou. I nā hoki, nā te nui o te hiahia ki te piupiu, kua nui te mahi tāhai.
Traditional weavers are angry. Someone is taking money for piupiu and not delivering.
Yeah, I think that's disgusting that somebody can do that and think they can get away with it.
We meet the Kapa Haka group left out of pocket and waiting for their piupiu.
Auckland.